byari kwigenekerezo rya kane kwezi k'umunani umwaka 2021 aho ku mutumba wa Mutambara uri muri zone Gatete commune n'intara ya Rumonge aho haramutswe hatangwa ingabire y'ibitabo by'abanyeshure n'abarimu ivyo bitabo bikaba byari bigizwe n'ibitabo by'igifaransa guhera mu mwaka wa gatatu gushika mu mwaka wa gatandatu n'ibitabo by'ikirundi guhera mu mwaka wa kane kugeza mu wa gatandatu byose hamwe bikaba bigizwe n'ibitabo 356 hakaba haratanzwe kandi n'ibikoresho byo gukoresha mu bikorwa rusangi igizwe n'amasuka 10 bipawa 10 n'isipiri 5 hamwe n'imihini 25 ivyo byose bikaba bihagaze mu mafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 2 n'ibihumbi 85 iyo fashanye ikaba yatanzwe n'abasigwa b'umuryango w'umuhisi Pastor Abd'nego magogwa hamwe n'umufasoni wiwe nkundabanka Esther nkuko byashikirijwe n'uwaserukiwe umuryango Fidelite niyi bitanga yamenyesheje ko ivyo bikoresho byatanzwe mu ntumbero yo gushigikira umutumba bavuka ko myiterambere ndetse n'ubumenyi arongera kandi agasaba babihawe ko bo bibungabunga
umuryango warashoboye kwegeranya ibitabo by'abanyeshure byo mu mwaka wa gatatu mwaka wa kane mwaka wa gatanu hamwe n'umwaka wa gatandatu n'ibitabo by'abigisha bingana amajana atatu na 556 bizokoreshwa maekompo ane ari ku mutumba Mutambara buri ekompo ikazoroswa ibitabo 89 uwo muryango uboneyeho gusaba abanyeshure n'abo biga bose kubungabunga no gukoresha neza iyo gabanwa kugira umwimbu usube umusesekara ku mutumba wacu wa Mutambara na kare bavuga ko iterambere riva mu bumenyi kandi uwo muryango uboneyeho gutera akamo kubaba ku mutumba no kubakuka mutumba abari ngaha mu gihugu n'abari mu mahanga gushishikara bashigikira umutumba wacu umunga wese mucyo ashoboye
Gashindi Sirve asanzwe arongoye umutumba wa Mutambara yamenyesheje ko haimbawe n'ico gikogwa abavuka mutumba bakoze akaba kandi yagiriye ko atera kamo n'abandi ko boshishikara mu gufasha mu bikorwa by'iterambere
Turashimye cyane kandi turakengurutse kuri iki gikogwa cyiza kidasanzwe mwakoreye umutumba muvuka ko wa Mutambara Uyu niyo nkuru iri subwa mbere akora ibikorwa by'iteka ku mutumba wacu Mutambara aramaze gukora ibitarike eka mu nkino urugaruka rwacu mu nkino baramuzi cyane kandi baramutahura cyane cyenda muzi cyane mu nkino intambwe mubona urugaruka rwacu ruteye ku mutumba Mutambara abifisemo uruhara runini cyane mu nkino hacadakora kwama yaduteye inkunga yadufashije cyane mu kinkino ku butumba Mutambara yarabonye rero tumaze gusahaza komisiyo zose aravuga ati ndavye ko indero bimeze ku mutumba reka tugire icyo dukoze mu by'indero no mu by'ibikorwa rusange kugira ngo tujye turabikora bitworoheye tugiye gusiturira mu makombe byaraduhanze ariko kuko twaronse sipiri nizere neza ko tuzogenda neza murabona ibikorwa by'iteka bikoreshe ngaha baravuze byinshi kuri niyo nkuru Wilson ababivuze barayizi kandi turabazi uno munsi ariko arakora ibikorwa by'iterambere ku mutumba wacu wa Mutambara nimuze rero dukore amajambo yarahetse ubu turi mu bikorwa dukore ntagire ibindi bisubira kudusamaza bidusubiza inyuma
waje serukiye uburongoye indero mu ikomine ya Rumonge ntihengeshanije kugaragaza umunezero aho yashimiye cyane kuri ibyo bikorwa byakozwe akabona ko ari igikorwa kidasanzwe ndetse gikwiye kwandikwa mu mateka y'ikomine ya Rumonge ndetse no mu gihugu cacu
Ibitabo amasuka amasipiri duhawe n'umuryango wa Pasiteri Abd'nego
Bose bafashe amajambo barashimye barakenguruka kuri iyo mfashanyo ndetse n'abanyagihugu barashimye barakenguruka bakaba bagiriye ko basaba n'abandi babishoboye kubandanya babashigikira kuri uwo mutumba nyiterambere
ego kwizina nitwa Mushirama Eri umuvuke wa kumutambara iki gikogwa tushakiriye neza cyane turashimye narijya twakunda kubura ibintu dushobora gukoresha mu gukora isuku gyaha ku mutambari wacu kuko nk'amabarabara mwamwe wasanga atameze neza ariko ko tumaze kuronka amasuka tukaronka n'ibipawa tuzobikora kandi uzosanga ibintu bigenze neza cyane
nurongoye izone ya gatete yaboneye hakajyo ko gushimira uwo muryango kubikogwa aboneraho nakajyo yongera natumirira nabandi gushigikira ico gikogwa ciza bakoze Umwe muri uwo muryango niyo nkuru Wilso azwi ku izina rya Wili nyejambo yatumye Fidelite nyibitanga yavuze ko umwana azotora ikibazo cy'ishure shingiro cy'umwaka w'icenda akaba muri batatu ba mbere mu ikomine azofashanya n'abavyeyi biwe mu kurihira amashure uwo mwana kugeza arangije amashure
Umayekopo ya mutambara hamwe n'ababyeyi ndetse n'abana b'abigeme bagiye mu mwaka w'icenda umwaka uwo mwana w'igeme azotora ikibazo cyo kwinjira mu icumi na rimwe akaba muri batatu ba mbere muri komine Rumonge azofashanya n'ababyeyi biwe kugeza arangije amashuri yisumbuye